abusua fom makwaba eba Sudan media toso ene nso ya da fofra onyankopon and ahisen ene ye ba be free Adansi Fomena akwa kopiem ewo Adansi Asokwa aye ba be fa Fomena Mountains nim ene nyina so wo N8 anyankwantanyam ransa kwantempon no eso na me kai mo se Adansi Fomena ewo Adansi North ena Adansi Asokwa ewo Adansi South nyina ewo Ashanti mantam ene ntimo nka ye ho nyambuya ni akonhoma emfre Adansi Fomena enkopiem ewo Adansi Asokwa aye fa Fomena Mountains nim na we said e kwan ni sitie said na montuo esitie said e wano wano sitie ni said e nkuro no esitie efa ene ntimo nka ye ho ye ntusa anamui me jamwas
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Yawa